Fatan alkhairi na yi muku, barkanku da shan ruwa ‘yan uwa, murna murmushi kuna yi, azumi bauta na Allah, Allah karɓi ibadunmu ya Allah.
Kishirwa ya tafi, kuma jijiyoyi sun jiƙe, kuma lada ya tabbata da izinin Allah.